Beautiful moon, let's dance through the forest now. Beautiful moon, please show me the answer how. When I am sleeping, dreaming, you come to me. Up in the stars, so beautiful. My name is Luna, Luna Bell. Where I am from, no one can tell.
Luna Bell ke mosetsana yo itekanetseng. O tswa kwa ngakeng ya ditsebe go lekola gore a utlwa sentle. Ngaka e mo file naledi ya Gauta ka ntlha ya gore utlwa sentle thata. Jaanong o itumelela go utlwa medumo yotlhe, medumo ya dinonyane, ditlhare, mmogo le ditotojane. Se se tla dira gore go etela Woodlands go nne monate go feta mo metlheng.
Luna Bell ngwanake, o tsogile jang gompieno?
Ke tsogile sentle thata re om, le go tloga me go siame thata.
A wa re utlwa sentle.
Re o nkisitse ko ngakeng ya ditsebe, o leketse ditsebe tsa me, mme a re ke utlwa sentle thata.
Oh, ke a tlhaloganya jaanong, seo se itumedisa ngwanake.
Ke leboga re om.
Ka ntlha ya gore o utlwa sentle thata, gongwe o ka thusa tsala ya gago nngwe.
Nka itumelela seo, o tlhoka thuso ka eng?
Go ntse go lla medumo e sa tlwaelesegang mo Woodlands, mme ga itse gore ke medumo efe.
Ke tla dirisa tsebe ya me e utlwang sentle.
A se moge, ke solofela gore nngwe o tla itumelela go nna le mongwe yo o ka mo thusang.
Ke setse ke ile, ke tla go bona Kgantele re om.
Kgantele Luna Bell.
Luna Bell o fitlhela nkwe a leka ka natla go reetsa medumo e sa tlwaelesegang e tswang mo sekgweng.
Dumela nkwe! Dumela nkwe!
Dumela Luna Bell!
Re o mpoleletse gore o ntse utlwa medumo e sa tlwaelesegang.
Seo se amakatsa. Ga ke ise ke utlwe phologolo epe e dira modumo o.
Ke eng seo?
Shhh!
Tshwarela nkwe, ke eng seo?
Ke ona modumo o sa tlwaelesegang. A wa itse gore ke eng?
Nnyaa, fela e utlwala jaaka sengwe se se itsegeng. A re atamele, gongwe re tla utlwa botoka.
Go siame.
Ke mang yo o tabogang ka lobelo jaana? O ka re ke Gerald. O ya kae? Oh, Luna Bell lengwe ke bao. Ba lateletse modumo go fitlha kwa sedibeng sa keletso.
A o bona sengwe Luna Bell?
Sepe
bona fa
kengwe
go na le metlhala fa
a o itse gore ke metlhala ya ga mang
nya mme fela ke a e tshwantsha
modimo ole ke o gape
o tswa kwa ntlheng e metlhala e lebileng teng
tla re sale metlhala e morago
a reko
Tamaya, oh, Tamaya. gotlhe mo Woodlands re ya tsamaya. A bonang ke nkwe.
Re ya tsamaya, o re ya tsamaya. Gotlhe mo Woodlands re ya tsamaya.
Bonang ke Gerard.
Re ya tsamaya, o re ya tsamaya. Gotlhe mo Woodlands re ya tsamaya.
Bonang ke Lily.
Ria tsamaya, o ria tsamaya. Gotlhe mo Woodlands, ria tsamaya.
Ke sala re opele mmogo, nngwe pedi tharo nne.
Ria tsamaya, o ria tsamaya. Gotlhe mo Woodlands, ria tsamaya.
Kaitse o ne o itlhaganela goreng goreng a tsere lobaka lo lele jalo o itlhaganele tswetswe.
Hello, you ring my bell, I'll be your bell. Come in, be merry, welcome. Old friends and chums, fairies, owls, frogs and gnomes, my buddies, my mates, my pals.
Dumela Lunabelle, dumela lwena nkwe, ke emetse gore Gerard a bue.
A mo kopela gore a gotlhele sengwe.
Ke kopi. Ke eng jaanong?
Ke modumo o le o sa tlwaelegang gape.
Re ntse re tlo modumo o sa tlwaelesegang gotlhe mo Woodlands, mme re ntse re o setse morago.
O re tlisitse mo go wena, Ted. Ke o gape.
Ema pele. Modumo o ntse o ya kwa godimo.
Ke akanya jalo.
Nna ga ke utlwe sepe se se sa tlwaelesegang.
Ga utlwe sepe?
Kwa ntle ga Gerald, ga ke utlwe sepe gape.
Mme seo ga se utlwele jaaka Gerald.
Gerald o letsa molodi.
Ke a itse.
Modumo o oketsega thata jaanong.
Nkwe, ga ke akanya gore wa oketsega.
Go ntse jalo, a ga utlwe.
Ke a utlwa, mme ke akanya gore o atametse. Ke ka moo o utlwalang o kare o ntse o ya kwa godimo.
Nyaa, gongwe ke kgono modumo. Iphitlheng.
Iphitlheng, iphitlheng.
Ah!
Molato ke eng jaanong?
A kgono modumo e tsamaile.
Ga se kgono modumo, ke Gerard. Le a makatsa.
Gerald! Gerald! Ke Gerald!
Gerald! Ke modumo efe e sa tlwaelesegang e o neng o e dira. O tshwereng fao? Diletswa tsa mmino tse di tshikinywang.
Ke ona modumo o sa tlwaelesegang. Diletswa tsa mmino tse di tshikinywang.
Ke kopile Gerald gore a ntlisetse diletswa tsa mmino tse di tshikinywang. Mme fela, o ne a tlisitse se le sengwe. Ke ile ka mo kopa gore a boele morago a tle le se sengwe gore di nne pedi.
O dira eng ka diletso tsa mmino tse di tshikinywang, Ted?
Ke batla go ithuta go tshameka diletso tsa mmino tse di tshikinywang. Di bonolo fa o simolola go ithuta. Jaanong ke beile ka e buka ya mmino. Badong, ya boele kae?
Ted!
Lunabelle ngwanake, a tsebe ya gago e utlwang sentle e kgonne go thusa Gerald le Nkwe go rarabolola bothata ba modumo o sa tlwaelesegang.
E feleditse e le kgang e e tshegisang thata.
Ke rata dikgang tse di tshegisang, mpoleleletlhe.
Nna le Nkwe re ile ra sala modumo o morago go fitlhela kwa ga Ted.
Ee.
Ga re fitlha moo, modumo wa nna wa ya kwa godimo. Nna le Nkwe re tshogile, mme.
Mme?
E ne le Gerald a tshwere diletso tsa mmino tse di tshikinywang.
Oh!
O khanye ya tsegisa ile ruri.
Ene tshosa kana go eo mejanong ya tsegisa.
Ke solo fela gore nkwe le ene o ne a itumeletse go rarabolola seo.
Ke tshwanetse go tsamaya jaanong. Ke tla go bona mo nakong e tlang re om.
Ke tla go bona mo nakong e sa fediseng pelo Lunabel ngwanake.
Beautiful moon, let's dance through the forest now. Beautiful moon, please show me the answer how. When I am